l'ama non c'è senza beni, sia con Bonga, sia con Elisa, Baba Wesu, alleluia. shonapi mangisuge bukaneni bako gingayapi gina shonapi mangisuge bukaneni Ngizohlala nawe ngikukhonze njalo ngidumise igama lakho ngingayaphi ngingasho naphi Suga guweche, mangi suga guweche, so
good evening, good evening, good evening, everyone. I'm greeting you, everyone that is listening on Cab Radio, everyone that is watching on Cab TV, that is Facebook and YouTube. That's where we are. We are continuing with our subject, and again, we are dealing with the prophetic ministry, introduction to the school of the prophetic. Yes, this is what we are doing tonight, and we are continuing. We are so sorry to get sikale early today because our president, is going to speak at 7:30. So guess I think as guess kale early so that take exoshali so skati guess so basically 7:30. Yabo, yeah, yes. Kodwa ke vese ngisikhathe ukuthi kuba ileso sikhathi sika half past 6. Kodwa ke saye sithi ukuhlehlele emumva ke. But wathi ke engifuna ukuthi sikufunde namhlanje, ngicela ukusho ukuthi ke we still have the books online, the e-books online. You can download and nomnikelo wakho. Yeah, it's an investment for your life. Yes, yes, investment. And introduction to the school of the prophets. It's an introduction to the school of the prophets. And again, onga download tela yona online. Esibuka kuyona esikhuluma kuyona ngikhuluma phezu kwayo ke namhlanje egameni lika Jesu. Hoping ukuthi ke ndizoyiqiba namhlanje ke. Then bese kuthi ke kusasa ke or after yona ngizobe sengikhuluma nge Holy Spirit ukuthi ke the prophetic book, the gift of the Holy Spirit, the importance of the Holy Spirit himself. So ke yona nto engifuna ukuthi ke nifunde ke as from after this lesson, and we are going to be better people. Then bese kuzoba ke the prophetic workshop, the workbook, prophetic people and the prophet, prophetic people and the prophet. Izo zonke lezi incwadi ke ongayitholela zona ku website yam. Yes, you can download them. Awudingi thina sikuthumelele zona, but you can download them and have them handy whilst we are talking. You can download them. You will have them esandleni sakho, kwenye ifoni yakho, kwenye ama-gadget yakho or kwi-computer yakho. Kuya ngokuthi ke njengoba sikhuluma nawe ulalele kuphi. Yes, yes, and you are going to be blessed like never before. And zikhona futhi nezinye ke our father baba wethu sezulwini ke. It's a very important book that teach you how to pray ubaba wethu sezulwini and make it more. And ungaqeda ngisho i-hour ngobaba wethu sezulwini if you read and follow this book. Amen. And also bese kuzoba ke this book, the order of worship. Athi khona uPawuli ke kanjani pho bazalwane masihlangana ke, omunye uba nehubo, omunye uba nendumiso, omunye uba nesifundiso, omunye isambulo. Njalo I'm explaining ukuthi ke kwenzakalani ke enkonzeni when we come together njengabazalwane nanjengabantwana bakaNkulunkulu ke. Yes, you are going to be blessed. Yabo lezi ncwadi lezi, you are going to be blessed. Zikhona ke neyifundiso nama-DVD neyintshumayelo ke. Yeah, ehambisana nazo ke. May God bless you as you partake olwazini. Fanele sinveste ke olwazini so that sizoba abantu abanolwazi. Uthe uNkulunkulu abantu bambayaphupha ngenxa yokuswela ulwazi. So asingalilahli ulwazi ke, akube yinto esizoyithola, into esizophila ngayo, into esizosebenza ngayo. So ulwazi ke akube into esiyifakayo lakuthina ke, so that ke we will be better. Sizoba ngcono kakhulu ke. So mase singcono ke, I'm telling you, things will be happening. Namhlanje ke we are looking at the 21st century. Yeah, siyakhumbula ukuthi kusukela ekuqaleni kwe-century we saw uJesu enza izinto ey'mangalisayo, ethinta iy'mpilo zabantu ke, eguqula iy'mpilo zabantu, changing people's life, and waze washiyela kuthina-ke. So namhlanje ke we are the people abazokwenza le nto lo uJesu afuna ukuthi siyenze emhlabeni. We are going to change the world, we are going to influence the world with the gospel of Jesus Christ. Amen. Everything is gonna be possible. Yes. Yeah, so abantu abaningi ke mangabe sibuka kwi 21st century bacabanga ukuthi ke le ndaba ye charismatic and the Pentecostal churches ke kwi Old Testament into yayingabonakali, into yayingekho, nanokuthi abanye bacabanga ukuthi umoya ingcwele wayengasebenzi, ubonakale vese sesikwi New Testament, ngathi wayengekho umoya ingcwele kwi Old Testament, but umoya ingcwele was there, was always there, was forever there. Umuntu wayisebenza enza zonke izinto, eqala zonke izinto, eveza zonke izinto ke, njengoba visible kwi-New Testament nakwi-Old Testament futhi ke wayibonakala esebenza ngendlela emangalisayo ke. So kuGenesis 1:2 lisho kahle lithi ke umoya oyingcwele wayehlika phezu kwamanzi. Ngalesikhathi umhlaba womnyama kuwudwa phezu kobumnyama, umoya engcwele wayekhona ekwenzeni konke. Genesis chapter 6, umoya engcwele, verse 3, umoya engcwele wayekhona. KuJobe 33, verse 4, umoya engcwele wayekhona. Amahubo 104, yes, verse 30, umoya engcwele he was the, you can read Iglaoma verse Lawana, the Holy Spirit was always moving. He was always there, reviving people, touching people, revealing his into on people so that they can be able to grow and to move, because there is absolutely nothing that you can do without the Holy Spirit. You need the Holy Spirit in order for you to do izinto zikaNkulunkulu. First thing we should note that we should note is that the term Holy Spirit seldom occurs in the Old Testament. Actually, it is found three times, once in Psalms 51 verse 11, twice in Isaiah 64 verse 10 and 14. The most frequently used term expressing the Holy Spirit in the Old Testament was the Spirit of the Lord, Moya wenkosi uphezu kwami ungcobile, or my spirit, when the Lord prophesying, my spirit will come upon you, and the spirit. The first term that was used in the Old Testament for the Holy Spirit, it was the Spirit of the Lord. And the second term was my spirit, when the Lord was speaking, my spirit will come upon them. Number three, it was the Spirit. The Spirit was referring to the Holy Spirit, the Spirit of God. Number four was the Spirit of God, the Spirit of the Lord, the Spirit of God took me. Then number five, it was the Spirit of judgment, the Spirit of fire, the Spirit of judgment, of justice. Basically, the point is that the Holy Spirit was not a stranger to the Old Testament and the Old Testament saint. It was not a stranger. He was always there. We must understand and clear, uGutumoya Ngcwele was always working, always touching, always motivating, always revealing izinto zikaNkulunkulu. Church history and restoration and movement, we are going to touch and as from even from 1500 and tell you what the Holy Spirit has been doing throughout the ages. Over 500 years of recorded church history of restoration of movement, it is indisputable fact that God the Father has been directing the Holy Spirit in restoring the body of Christ to the place of purity and maturity for presentation as a proper bride to the bridegroom, Jesus Christ. When God is about to introduce the new thing, he will raise a right candidate or a vessel after raising him. He will then take his time to prepare him and give him the message, vision, and the mission. So kufanele ukuthi understand ukuthi uNkulunkulu is always orchestrating lungisa. You remember ukuthi uJesu wayehlale esho njalo ukuthi nje ubaba 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 this ubaba wazi ukuthi ngiyobuya nini, ubaba wazi ukuthi zonke izinto zobuyela nini endaweni yazo, ubaba wazi, ubaba everything wayibekele kubaba ukuthi nje ubaba. So ubaba orchestrates everything benomoya ngcwele. Nanokuthi kuthi uJesu uzobuya nini ke uyayazi leyo nto ke. So ama prophetic movement have been there esebenza in the body of Christ doing izinto. Sizokhumbula ukuthi ke kunama movement abekhona ekuqaleni, kukhona ama protestant, kukhona ama holiness, and kukhona ama pentecostal, bese kuba khona nama charismatics movements. Iwona ama movement lawo ayekhona ke at the early stages, early times of the New Testament, after Iluk, Ibanda Lokala, and also after ama Dark Ages, even during the Dark Ages, Konama movement verse agate ehlale ekhona all the time. So we're gonna give you a brief overview. Ukuthi ke kwakwenzakalani kobani laba. Kunabantu abaningi sibaziyo ababa ama martyrs of the church, the martyrs of the church, people abanikela ngokuphila kwabo ngenxa yokuthi kufanele ukuthi kuqhubeke ivangeli lika Christu Jesu ke. Yeah, so it is very important to understand that le nto engikhuluma ngayo ukuthi into endala ekade yaqala kusukela laphana ngo-1500 AD to 1980 ke, you will understand ukuthi ke bekwenzakalani. So uNkulunkulu ekhuluma zonke izinto, kunama movement and awu 9 enzeke emlandweni abakhona ke. So those movement were, they were powerful movement of which many people died there. But there are four major movements, and so aveza kancane, so that you will understand. Kusukela ngo 15, 17, 18, as the official beginning of the period of the church restoration, there has been four major movements since that time: the holiness, the Pentecostal, the charismatic movement. The holiness movement actually covers a 300 years period, including three truth of Christian principle that were restored. The Christian renewal has included three distinct truths that were restored by different movement within the renewal. If we categorize these individual movement according to the century decades when each truth and the ministry was restored, it looks this way. So in 1500, right, we had Amaluku among Zonchela Unyaga and the restoration movement and the major truth that they were presenting, so that you will understand the Holy Spirit was still working, restoring umsebenzi in the body of Christ. 1500, the Protestant movement, of which and those were I'm a Protestant I emphasize a kakula is salvation by grace. We will remember Martin Luther, who was the man ukuthi-ke umuntu usindiswa ngomusa. Umuntu usindiswa ngomusa. He is the one man that we love, that the man that was proclaiming the truth, and he was unafraid of the Roman Empire, the Roman Kingdom, the Roman Church at that time. He proclaimed ukuthi umuntu usindiswa ngomusa. That man, Martin Luther, why translate iBhayibheli ebusuku. Ngiyakhumbula ukuthi iBhayibheli lalibhalwe ngesiLatini ngaleso sikhathi. IsiLatini, it was the language of the elite. Yayizwa leyo nto leyo. Kwakuwulimi leyicukuthwane leyifundiswa labantu abathize abasemgangathweni ophezulu. So uMartin Luther ke wayenza sure ukuthi emini iyashumayela, enze zonke izinto ebusuku, uyabuya utranslate iBhayibheli elibhala ngesandla alibhale ke until kwakwazi ukuthi kifinyelele kubantu abaningi, ebatshela ukuthi ke kangangokuthi ke vese wayebizwa ukuthi uDr. Martin Luther. And into eyenzeka lapho ke, he stood for the truth, he stood for iqiniso ukuthi umuntu osindiswa ngomusa akufanele ukuthi ukhokhe ipenance. So ipenance kwa-amaRoma ayebeke lo mthetho lo wokuthi-ke uma ufuna umuntu wakini noma wayengakholi umuntu wakini wayesihogweni, bayakwazi ukuthi bamthandazele ukuthi ayongena ezulwini. So wawuthi uma ngabe ufake imali elokhu ebhodweni, khona ibhodwe elikhulu wayeyifaka kuyona imali ekwakuthiwa elepenance. So ngamanye amazwi angithi uyazi ukuthiwa uma kuthiwa repentance, yabo, kodwa khona kwakuthiwa ipenance because you pay for that repentance yalowo muntu loyo. So you'll pay money. Kwakuthiwa uma uyiphosa imali, uma iyathi nje ngiqeke uphakathi, umuntu umphefumulo wakhe ujumpa from esihogweni uyongena ezulwini, kanjalo. So wayesethi yena, yey, you don't have to pay for your sins. Yes, ukwazi ukuthi-ke usindiswe ngomusa. Insindiso itholakala ngomusa-ke. So indoda yakumemezela-ke lokhu so kusukela ngoma 1500s eGerman kakhulukazi. Wayifaka lento, wayifaka yangena, and wayembambene kakhulu namaRoma kangangokuthi baze bamxosha ene bathi-ke uyihlubuka. So bamxoshela ngaphandle, wayesehamba kanjalo. Then kwase kufika laphana-ke kuma-1600s-ke kwangena khona ama-Puritans. Ama-Puritans wona ayekhuluma nge-water baptism. Yakhumbula ukuthi amaRoma ayechiza abantu la esifubeni, afika abachize la esifubeni, athi nje usubhabhatisiwe, then you are a Roman, once a Roman always a Roman. Yayibona leyo nto leyo. So base beyaqala laphana-ke ama-Puritan and asathi nje no, you are baptized, uyangena emanzini ucwiliswe. Yabona-ke ngengisangena kakhulu kuma-argument okuthi ugcwilisa kathathu noma ugcwilisa kanye egameni likayise nele ndodana nelamoya engcwele, yabona. So manje-ke babegcizelela leyo nto ukuthi umuntu uyacwiliswa emanzini, akabhabhathiswa, achizwe la achizwe la esiphongweni, bese kuthiwa usubusisiwe-ke, bese kushintshwa igama lakho. But enye into futhi ababeyigcizelela, ngoba i-state Roman, angithi uyakhumbula i-Roman Empire, yaba into eyodwa phakathi kwe-Roman Empire nelokhu ne-Christianity. So i-state nebandla kwakuyinto eyodwa, so kwase kuyinto eyodwa, ingakho nje kwase kuyibhizinisi. So bona bagcizelela kakhulu kama-Puritan ukuthi no, liyahlukaniswa nje ibandla, liyahlukaniswa ne-state. I-state fanele sime sodwa, nebandla fanele lime lodwa, khona lizokwazi ukuthi limele uNkulunkulu, likwazi ukuthi liqondane ne-state ukuthi uma ngabe singenzi kahle liqondise kahle-ke. So abantu laba bamela iqiniso bathi nje akuhlukani. Ngizokhumbula ukuthi-ke into eyenza ukuthi-ke ibandla lihlangane ne-state, ngizokhumbula uConstantinople ukuthi kwenzakala njani. Wayeyolwa nezitha zakhe, emva kwalokho ebusuku mayelele wabona isibhakabhakeni, wabona umbono la kukhona khona isiphambano, kwathiwa through this sign you shall conquer, through this sign you shall conquer. Wabona isiphambano, so wayeseyasithatha-ke isiphambano sayeseba yi-sign yakhe yokunqoba. Ngicabanga ukuthi nizokhumbula ukuthi-ke most of uma sibukela ama-soldiers ama-Roman soldiers noma ngizobiza kanjani ngizothi-ke ama-British soldiers noma Scotland avamise ukuthi agqoke iy'ngubo ezimhlophe ey'nesiphambano esibomvu. So namahawu ayinesiphambano-ke esinjalo-ke, so bahamba-ke banqoba ngempela. Mathi uma benqoba omesano wabakhulula amaKristu, wayesethi no, Christianity uNkulunkulu wamaKristu sinikeza ukunqoba, then i-church and state kwase kuba into eyodwa-ke ngasukela ngaleso sikhathi-ke. So that's why-ke laba begcizelela ukuthi nje i-baptism and the church and state should be separated. Then kwase kuthiwa-ke kuma-1700s kwase kufika the holiness movement. Holiness movement labo-ke babekhuluma nge-sanctification, thethelelwa kwezona ukukhululwa emandleni obumnyama, and ibandla kufanele ukuthi lime khona lapho. So lime kanje, that's what they believe, sanctification, ungcweliswa nje egameni likaJesu-ke. Then kwase kuthi-ke ngo-1800s yila kwase kungena khona-ke i-faith and healing movement, la sikhuluma khona-ke nge-divine healing for the physical body, ngamanye amazwi-ke ukuqala kokuphulukiswa komzimba, ukuphulukiswa ey'feni. Because ngaphambili babelwa kakhulu ne-doctrine, babelwa kakhulu nokuthethelelwa kwezono, babelwa kakhulu nokuhlukaniselwa kwebandla. And uma uzoyikhumbula kahle uyibuka le zinto, uzobona ukuthi khona izinto ezenzakalayo namhlanje also ey'kwazi ukupointa ey'ntweni ey'thize-ke ekufanele ukuthi sikwazi ukuyibheka, sifazi ukuthi siyiqaphele, sibone ukuthi i-history it always repeats itself. It's always repeat itself. So ngizomnikeza kafushane ukuthi-ke kuqale kanjani. So ngama-1800s-ke then evangeli was still there, sekuqala sekuphulukisa izifo-ke. But ngizoqala laphana-ke e-Wales, I'll give you a brief history nge-Wales ukuthi kwenzakalani, noma ngeza ukumenshina amagama abo ukuthi obani, because angisakhumbuli kahle ukuthi obani, but I'm just going to give you i-overview yakhona ukuthi ngama-1800s, especially late 1800s-ke, there was a young man eyayisebenza ey'mayini ngaleso sikhathi. So this young man ngicabanga ukuthi yaka-William if I'm not mistaken. So yathi uma ngabe-ke yangenwa ivangeli, so yayishisa ngaphakathi, yayithi uma ifika ihambe iyosebenza emsebenzini wayo ntambama besiyokhuleka. And uNkulunkulu wayesiyaqala enza umsebenzi empilweni of this young man, yaqala yashumayela, yaqala yafakaza, yaqala yasho ukuthi uJesu uyenzani, uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa-ke. And lapho-ke izwe kwakuyise-Wales, yes, kwakuyise-Wales, yayazi ukuthi i-Wales iseduze ingxenye ye-United Kingdom. So United Kingdom it consists of many countries, Scotland and amazwe anjengo Scotland, England and nabo Wales laba. So wonke lawo mazwe lawo ayirigada njengamanje still namhlanje amanye regarda as United Kingdom, ayingxenye ne-United Kingdom. So imvuselelo yayisiqala kanjalo-ke Wales for ngale young man. Yathandaza yaze yakhula le ndoda esontweni elincane nje isabahlanganisa abantu-ke. Ngaleso sikhathi kwaze kwavalwa ngisho iy'nkompolo ey'thize, because this young man yamshisekela uNkulunkulu. Umlilo wasuka lapho, abantu ababelapho, kwaqala imvuselelo, ile mvuselelo esiyibizwa ngokuthi i-Welsh revival imvuselelo yase Welsh. So yaqala yabhebhedzela yayishisa iWales yonke kwanemvuselelo eWales yonke wavutha umlilo abantu base besuka lapho ke base beyaspreadeka baspreadeka umhlaba wonke until kwaze kwaba u-1900s. Ngo-1900s ke kuqala lapho ke ilokhu i-movement i-Pentecostal movement. So maqala ke i-Pentecostal movement yila abantu abase bebhabhatiswa khona ngomoya engcwele sebeqala sebekhuluma ngelimi. Abantu abasuka lapha kwi-Welsh revival basuka abanye baye America, abanye baya ko-Korea. So kunenye imvuselelo futhi yase-Korea engizwaye nginixoxele yona ngelinye ilanga uma ngithola ithuba. I will give you ilokhu ukuthi kwenzakalani lapha ne-Korea and umlilo nemvuselelo yakhona yayishisa i-Korea yayibeka kwelinye i-level. So angiqhubeke. So ngalesikhathi ke sekuyongenela kuma 1900s yaqala ke movement yama Pentecostal movement laba bekhuluma khona ngeyilimo ehene ke ubhabhadiswa abantu ngamandla kamoya engcwele. Abantu abasuka lapha ya elokhu Welsh revival. So bahamba ke banye baye America. Ngalesikhathi befika ke e-America yila kwaqala khona ke imvuselelo esiyazi njengokuthi ke i-Azusa Street Revival. Umuntu owagqama kakhulu kwi-Azusa Street Revival u-William J. Seymour. William J. Seymour wagqama kakhulu because he became a man of the small church elalisemgaqweni owawubizwa ukuthi i-Azusa, umgwaqo omncane nje obizwa ukuthi i-Azusa, la kwaqala khona umlilo abantu bathandaza laphana kwasekuthandazwa 24/7. Abanye babeye emsebenzini, abanye babethandaza kusukela ekuseni bebuye emsebenzini kade bethandaza ebusuku, abanye bazothandaza emini. Yabona sekunamashifti kulokhu kuthandazwa. Lo mlilo loyo washisa i-America, ngiyakutshela wena ke, kusukela ngo-1906. I-Azusa Street Revival yamakeka ngo-1906 ukuthi yaqala ngo-1906. Iyokhelwa i-Welsh, cabanga from Europe, yakhelwa umlilo wayi-America. So abantu ke bagcwala umlilo ke. So abagcwala umlilo yila kwaqala khona ke i-Pentecostal movement. Yathi uma iqala i-Pentecostal movement yashisa ke kangangokuthi kwathi ngama-1920s 30s abanye bachithwa iyona imvuselelo uNkulunkulu wakhuluma nolaba nabantu abanjengo John G. Lake. U-John G. Lake wasuke America weze South Africa, wafike washumayela ivangeli. Wayeyibizwa ukuthi i-faith mission. Yes, faith mission. So manje waye kwi-mission of faith, yayibo leyo nto leyo. So ngamanye amazwi wathi mayishumayela nje abantu baphulukiswa baphiliswa. Yize noma naye wayenengane yayigula, ingane yakhe yayigula and yayigulela ukufa, but yena he came to Africa or South Africa, wafika washumayela umlilo washisa i-South Africa, kwagcwala abantu abaduma kakhulu laphana. Kwakuwa iyona faith mission ekakhulukazi eyaqhubukusha kuyena ngoba he was the apostolic, he came with the faith mission, with the mission of faith as a Africa. Yindaba kwakuthiwa i-mission of faith because wayishumayela i-healing, wayishumayela i-deliverance and abantu bakhululeka baphulukiswa ifeni, waze wabizwa ukuthi udokotela. Uyayibona kwezikamoya ngoba abantu babefike baphulukiswe kuyena, abantu babefike bakhululeke. Kwenzeka iy'mangaliso, kwazala abantu abaningi, wazala i-faith mission yaspreadeka yagcwala umhlaba wonke. Babegqoke iy'ngubo ezimhlophe, yila kwaphuma khona abanye nezayoni zaphutshuka khona lapho ke ezayishaya umjiva because bonke babegqoke iy'ngubo ezimhlophe ngalezo y'khathi. Kwathiwa amalanda amhlophe seyigijima ezakithi ezimnyama until along the way kwase kuyahlukana izayoni because babevutha kumoya, babegcwele abantu bePentecost ngempela until kwaze kwaba ama-late 40s ku-1900 kwi-20th century. Lokho-ke sekubizwa enye i-movement ekuthiwa i-Latter Rain movement eyaba ngamalokhu ama-50s lapho-ke usubona abanye abanjengo-Ruth. Khona umzalwane usise nje wayebizwa ngo
Ruth owathi naye ephethe healing ukuphulukiswa abantu ngemandla esimangalisayo emva kwabo kwaqhamuka uCatherine Coolman emva kwabo kwaqhamuka obaba uRad Roberts ke nobaba uKenneth Hagen bonke labo bantu badedela umlilo ngama 50s 60s and 70s zasho izinto kwaze kwathi ngama 60s kwafika iCharismatic movement iRenewal of the Restored Truth la sekuqala sekufundiswa khona ke sekunothisha ke abafundisa ivangeli manje asebesho ukuthi no zonke ibuyele eBhayibhelini manje azizukugcina nje ngokuvutha kumoya so zonke zibuyele eBhayibhelini ngoba kwiLater Rain movement iqinisa ababenalo noma ke the truth that was restored ngalesikhathi it was a prophetic pastry ukuthi ke abantu kufanele kube khona abantu abaprofethayo kuba abantu abagcoba abantu ke those are called a prophetic voice a presbytery oqobo and nanokuthi kwakuculwa ke njengako Paul yabona kwakune praise and worship kwakudonyiswa ke kwakubizwa ukuthi Later Rain movement le yama 50s so ngama 60s ukhumbula ukuthi ke ngamalokho ngama 1900 eqaleni kwama 1900 kwakuyiPentecostal kwase kuthi ngama 1960s kwase kuzoba iCharismatic movement ya babethi nje the renewal of the restored truth iqinise lalahlekile then emva kwalokho ngama 70s kwase kwaqala iFaith movement ya siyayazi ke ke laqhamuke khona ke abantu abanje ngoba uOral Robert and abaqhamuka nabo babo Kenneth Hagen so bashumayela ke ivangeli nabo kwase kuvela lapho ke kuvela abantu ke emva kwabo leyo movement kwavela abantu abanje ngo Kenneth Copeland uyayibona nje bonke laba bantu oJerry Saltzman bavela bonke ababeshumayela yona nje ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe ayiboru lo mlando kodwa but ke you need to know this history because it will help you understand ukuthi where do we come from and where are we going at this point in time so ngama 70s kwase kukhulunywa ngefaithic ya njengoba ubona nje babu Bill Winston babu Kenneth Copeland bonke labo bantu bakhuluma ngefaith angisakhulumi ngala eSouth Africa ke so nalapho kwakuno babu Mashicilo babu Bengu kwako babu Ngidi babu Nicholas Bengu yes bonke labo obaba uDuma so babeshisa ke lapho ngama 60s 70s bephethe umlilo bephethe lo nivangeli so it's a faith movement yarestore ke emhlabeni wonke nase America nala eSouth Africa ngakho nje ngisho ke then kwase kuqala ngama 80s iprophetic movement la kwavela khona uKing Clemente kuqhamuka nje nabaprofeti ke abaziwayo emhlabeni wonke then there was a gift of prophet ye prophecy yayiqhamuka no Bill Hammond those people abaqhamuka ke all over no Rick Joyner those people abaqhamuka phesheya baqhamuka nalo nakhona la eMzansi but ke kakhulukazi because history is captured by abantu kakhulukazi abase overseas nakhona kwakukhona la eMzansi lawo ma movement ngama 1980s ke then ke kwase kuba kanjalo ke prophetic movement then sathi masingena kuma 90s ha uyakhumbula nawe ke ideliverance ke i movement ye deliverance ngiyakutshela wena ke yenza zonke izinto yenza ama otherwise ke so nje ububona ke namanje also ku restore iqiniso lelokhu le apostolic yes apostolic movement so zonke lezo zinto izinto lezo ebeyilokhu zenzeka throughout the ages kuyo yonke leminyaka kusukela ngo 1500 until manje size singenele ku 21st century ke those were movement that were shaking the nations shaking the church the holy spirit was moving even nasebandleni lokuqala lapha namafundisi enzo chapter 3 verse 1 the holy spirit has been commissioned to activate and the holy spirit has been touching people's life changing people's life njoba dengishile izolo ngasethi na ku Mateyu chapter uloko izenzo chapter 13 ethi umoya engcwele ngahlukaniseleni yilapho ke kuqale khona kwa restoreka ke iloko i movement ye fivefold ministry nje ubona manje ukuthi ke even ngama 70s 80s and 90s ngizokhumbula ukuthi ke kakhulukazi kube ne movement ngama 60s and 70s kwaba ne movement yabavangeli evangelistic and yaqhama kakhulu kwathi ngama 80s kwangiqhama kakhulu ilokhu pastoral ministry yashisa naye ikhotha kwase kuthi ke ngama lokhu ngama ngizothi nje ngama-90s yabo, ama-90s, then the evangelism nayo yaqala yanyakaza yathinta impilo eyiningi, njengoba sibona ubaba uRalehulela, sibona-ke bonke abashumayeli akade benobaba uSithole bafika khona lapho, ubaba uMsiza, zonke lezo zinto, lobo bantu abafike bashake ibandla likaNkulunkulu-ke. And then emva kalokho ne-prophetic ministry, even kule ibandla lase-South Africa yaqala yabona kakhulukazi, if uzobuka e-Africa uzobona ukuthi iZimbabwe has produced more prophets. Asazi ukuthi kanjani, but has produced more prophets. Yayibona leyo nto, uthole ukuthi iNigeria has produced more of our prophets, but kakhulukazi the apostolic people and who have a voice upon the nations, kanye neGhana, so has released more apostles ke kakhulukazi ke. So zonke lezo zinto manje sesibona ke kurestoreka yona ilokhu i-fivefold ministry ke, of which ke we need to understand according to Ephesians chapter 4 verse 11 ukuthi nje uNkulunkulu is raising fivefold ministry ukuze abangcwele bapheleliselwe inkonzo yabo yokukhonza. So ngamanye amazwi ibandla ukuze likwazi ukuthi lifinyelele endaweni yazo. So masobuka isandla lesi ke sethu ke sinale nto leyo ukuthi ke isithupha lesi simele upostoli, umune lo okhomba umele umprofethi okhomba i-direction, umune lo waphakathi umele umvangeli okwazi ukuqoqa abantu, okwazi ukuthinta ama-outsiders awabuyisele ngaphakathi, uyabona. Bese kuzothi lo umele umalusi ke, umuntu oshada nebandla, umuntu oshada nezimvu, okuyena obhekelela izimvu. Then bese kuthi ucicane lo umele ke ilokhu uthisha, umuntu ofundisayo ebandleni, he teaches izimvu. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi ke upastor abe njengothisha futhi, excuse me, upastor angenzeka ukuthi ke abe njengothisha. So it's one of the things that can happen ukuthi a pastor can be also a teacher, a teacher can be also a pastor, but kuyenzeka ukuthi sihlukane. Uthola ukuthi ish usibanibani upastor, uthola ukuthi omunye usibanibani uthisha, kodwa kani akayena upastor, usibanibani upastor kodwa akayena uthisha. So ziyenzeka futhi lezo zinto, fanele ukuthi uyi-understand. But bese kuzoba-ke ilo sima uzobona ukuthi kumahluko phakathi kwalezi le mino le siyakwazi ukuthinta lesi siyakwazi ukuthinta lesi nalesi siyakwazi ukuthinta lesi nalesi siyakwazi. Ngamanye amazwi lesi siyakwazi uku-operate as umprofethi, siyakwazi uku-operate njengomvangeli, siyakwazi uku-operate njengomalusi, siyakwazi uku-operate also as utisha. Yeah, so upostoli ke kwaziwa njengokuthi it's a apostolic gift ke, it's a fatherly gift ke, sikwazi ukufatherisha ke, sikwazi ukuproduce ama-leaders, ordain ama-leaders, sikwazi futhi ke ukusetha ukubeka imisebenzi nokuqala ukuphanya imisebenzi nokwazi ukukhomishina abantu ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke benze umsebenzi. So izo zonke lezi zinto lezi ke esiyibona zirestoreka ebandleni kaKristu, so that you will understand ke the movement, the prophetic ministry kamoya ongcwele ayilethile phakathi kwethu. So we need to know to understand ukuthi lo munwe itamu yethu ke imele laphana ke umpostoli le eyokukhomba, imele umprofethi ke, umvangeli, upastor, uthisha. Yeah, so you need to understand zonke lezi zinto, but if you download the book you will get that information. Yeah, encwadini yethu ke sikupage 36 laphana ku lesson 5. So ke and irepentance, it's one of the things that has been marked ukuthi ke phenduka, because abantu njengamanje we are crying for another wave of revival. We want the church to be restored. Siloku siphendukani na i-coronavirus, phendukani na ingculaza, phendukani na i-cancer, phendukani na zonke lezo zinto. So i-deliverance ke ezinye zezinto, when we repent then we'll receive a deliverance. Yeah, so bese siyakhululeka esonweni, sikhululeke kuma-bondage, sikhululeke nasemoyeni ke, so ukuze sikwazi ukuthi ke sibone amandla kaNkulunkulu, amandla kamoya engcwele ke, so ukuthi asisize ukuthi ke sikwazi ukuthi ke siqhubekele phambili. Because without doing so, without understanding ukuthi uNkulunkulu wenzani, I'm telling you, we can never reach our destiny. We can never reach our destiny. We need the Holy Spirit to help us. We need God to guide us. We need God to strengthen us so that we will reach that level, a level of betterness, a level where we're gonna be lento kunukuluge afuna ukuthi ke sibe yona ke. And ngithanda ukusho ukuthi ke enye ama information we see ithole lapha na ke encwadi kulezi incwadi eyilandelayo ke and which incwadi lezo nami kade ngiyilandela and prophets pitfalls and principle by Dr. Bill Hammond. And also enye futhi ebhalo uBill Hammond ethi prophets and the personal prophecies, and nenye ebhalo uyena uBill Hammond ethi apostles, prophets and coming move of God, and also nenye futhi ethi prophets and the prophetic movement. And okay, so any information, it's something that namengi itholile as isiqhubeka endleleni. And also any local information ngi itholile laphana kwi prophet dictionary, koni to prophet dictionary ebhalwe Paula A. Price awuthula ama prophetic but I used one of those prophetic eyokuqala ke, so ikhona enye revised edition eseyenziwe after that. We need to understand ukuthi what God is doing in our world. Once we understand ukuthi uNkulunkulu wenzani, then we will move and flow with the Holy Spirit and understand ukuthi uNkulunkulu wenzani right now. If we understand ukuthi what God is doing this time around, I'm telling you, we will be partakers of what God is doing. We will be a part of what God is doing in this generation. And that there is going to be a great revival. I'm telling you, God is going to shake the nations. God is going to shake the nations. And I believe God is going to shake our city, the city of Durban. He's going to reveal his power. He's going to reveal his glory like never before. You are going to see things happen in a way that you have never seen happening in our country. It's what God is going to do in this season. We need people who are going to be zealous. We need people who are going to be passionate. We need people who are going to be eager and pray without ceasing and wait for God ukuthi enze lento afuna ukuyenza, because this thing is going to be done by God. This movement is going to be shaken. Yeah, you see God is shaking things. Yes, you're going to see his hand moving, anointing his people, changing our world. Things will not be the same again. Why? Because the Holy Spirit will take over. The Holy Spirit will move. The Holy Spirit will shake things like never before. That's what I'm anticipating right now, the move of the Holy Spirit. That's why I'm preparing you. Please get this book online on my website. If you get this book on my website, I'm telling you, you're going to be blessed again. Yes, tomorrow I'm going to continue and go to another level where I'm going to show you another part, because on Friday we're going to give you the best. I'm going to give you, and I want you to understand that this is the time for the prophetic, this is the time for the apostolic. So we're going to have, tomorrow we're going to speak. We are going to speak on this. I believe that you have already downloaded it. You have already bought it online. So that we will enjoy ourselves. Do you want to be used by God? Do you want to work with the Holy Spirit? Do you want to move under the gift and operate under the gift of the Holy Spirit? Please download this book online. You're going to be blessed. I'm telling you, this is the time for the Holy Spirit. This is the time for the movement of the prophets. As you see the lion and the eagle, they are representing the prophetic ministry and also with the apostolic ministry. This is what God has given us. So we are moving and operating in that level. May the good Lord bless you. Because of ukuthi namhlanje so baba wethu uzokhuluma ubaba Ramaphosa ke, and we are going to siqale early namhlanje ukuze sikwazi ukuthi sikhulume nani. So makushaya 1:30 ke sibe sesiqedile. I believe ukuthi there is something that you have learned today. Download the book. Tomorrow we're going to speak on this book. So I want you to understand. If you have any questions, you can ask me. Either you write on my number 083-345-0667, or else you can write on Facebook and ask me. I will answer your questions. Whatever question that you have concerning prophetic ministry, concerning also the history that I told you about, and I'm telling you, my friend, we're gonna grow. We need to grow together. We need to know And this is the time, yabo, la kona fanele sikhule khona. Uthe uNkulunkulu abantu bambabhujiswa kuswele ulwazi. So wena uzokubhubha ngoba ulwazi unalo. Ulitholile ulwazi ohlele endlini. Uphethe ulwazi ngefoni yakho. Uphethe ulwazi ngekhompyutha yakho. There is nothing that you don't have. Everything is at the disposal, is at the palm of your hand, my friend. Tomorrow we're going to speak on this book. I want you to understand. I want you to know. We want to flow together. It's still Tuesday today. Mm-hmm. Yes, you're going to be blessed. I know God is going to bless you and is going to touch you, change you, make your life better. Pingayap, ngashonap, mansuga again, gomas of pila, fumanap again. May the good Lord bless you. May his face shine upon you. And let me pray for you. Father God, in Jesus' name, I pray for the viewers. I pray for Bonka Balalele, Jengamanje, Kamenika Jesus, to be a part of this end time revival, where you restore the prophetic ministry, where you restore the apostolic ministry, where you're going to release the revival, the reawakening, Father God, of the church in these days, where there's going to be a move in the sweeping of the Holy Spirit, preparing the bride for the great marriage, Father God, the groom is coming, but the Holy Spirit is preparing the bride in Jesus' mighty name. It is our prayer, Father God, that you open our eyes so that we can see, open our minds so that we can receive the revelation from the Spirit in Jesus' mighty name. Father God, I bless each and every one of them with the prophetic gift, with the prophetic anointing, with the prophetic movement of the Holy Spirit, Father God. We will all be joined together. We will all be ingxenye yalokho okwenzayo kulesi sikhathi. Kungekho ozolahlekela, kungekho ongezukuba yiyona le ngxenye. Father, we want to be the partakers of the heavenly gift in Jesus' mighty name. Father God, I thank you and I bless you in Jesus' mighty name. We glorify you, we magnify you. Take your preeminent place and rule and reign and dominate by your power in Jesus' mighty name. Amen. May the good Lord bless you. Sizobonana kusasa ke. Ngicabanga ukuthi same time go after 6 years. Sikale nje early after 6 ukuze ke sikwazi ukuthi siqede le ndaba. Mhm. Kodwa hlalaleleka after 6. 7. Then after 6 and 7. Then go down to 8 o'clock so that siqede le. UNkulunkulu umusa nothando nomandla nenkazimulo akwenze okuhle ke. Anibusise. Till we meet next time. Bye bye.
Shonapi mangisuge bukaneni bako ngingayapi ngingashonapi mangisuge bukaneni Ngizohlala nawe ngikukhonze njalo ngidumise ama lakho ngingayaphi ngingashonaphi amange suka ku Jesus, mangisuga kuwe, Jesus.
Jesus.